Incwadi ekuthiwa yiLeviticus, isahluko samashumi amabini anesine. Wathetha uYehova kuMoses esithi, bawisele umthetho oonyana bakaIsrayeli, bathabathe bazise kuwe ioli eqaqambileyo yeminqoba engqushiweyo yesikhanyiso, ukuba kumiswe isibane samaxesha onke nganeno komkhusana wesingqino ententeni yokuhlangana. Wohlala ezicwangcisa uAaron izibane phambi koYehova kuthabathela ngokuhlwa kuzise ekuseni, ngummiselo ongunaphakade ezizukulwaneni zenu. Wohlala ezicwangcisa izibane esiphathweni sezibane esicocekileyo phambi koYehova, uze uthabathe umgubo ocoliweyo, uwose ube yimiqathane elishumi elinambini, umqathane omnye ube zizahlulo ezibini zesishumi. Uze uyikrozise ngemikrozo emibini ibe imithandathu mkrozweni mnye etafileni ecocekileyo phambi koYehova. Ubeke intlaka emhlophe eqaqambileyo phezu komkrozo ngamnye ibe sisikhumbuzo sesonka ukudla kwasemlilweni kuYehova. Wohlala eyicwangcisa phambi koYehova ngemihla yonke yeSabatha ivela koonyana bakaIsrayeli ngumqophiso ongunaphakade. Yoba yeka Aaron noonyana bakhe bayidle endaweni engcwele kuba yingcwele kangcwele kuye ivela ekudleni kwasemlilweni kukaYehova ngummiselo ongunaphakade. Bekaloku kwaphuma unyana womsirayelikazi phakathi koonyana bakaIsrayeli, waye engunyana womyiputa. Lo nyana womsirayelikazi nomfo wakwaIsrayeli bantlalana eminqubeni. Unyana womsirayelikazi lowo walithuka igama, watshabhisa, bamzisa kuMoses. Igama lonina lalinguShelomiti, intombi kaDibri, wesizwe sakwaDani. Bamfaka elugcinweni bade babahlulele loo nto ngokomlomo kaYehova. Wathetha uYehova kuMoses esithi, mkhupheni lowo utshabhisileyo abe ngaphandle kweminqoba. Bonke abo bamvileyo bacinezele ngezandla zabo entlokweni yakhe, limxulube ngamatye lonke ibandla. Uze uthethe koonyana bakaIsrayeli uthi, umntu ngomntu xa athe wamtshabhisa uThixo wakhe wosithwala isono sakhe, olithukayo igama likaYehova makabulawe afe. Lonke ibandla lomxuluba okunene ngamatye, kwanomphambukeli, kwanozalelwe ekhaya, ekulithukeni kwakhe igama makabulawe. Umntu othe wabetha umntu wafa, nokuba nguphi makabulawe afe. Obethe inkomo yafa, woyimisela umphefumlo ngomphefumlo. Umntu xa athe wamlimaza ummelwane wakhe njengoko enze ngako, kwenziwe ngako kuye. Ukwaphulwa ngokwaphulwa iliso ngeliso, izinyo ngezinyo. Njengoko amlimazileyo umntu, makwenziwe ngoko kuye. Obethe inkomo yafa, woyimisela ke obethe umntu wafa, makabulawe. Masibe sinye isigwebo senu kumphambukeli nakozalelwe ekhaya. Ngokuba ndinguYehova uThixo wenu. Wathetha uMoses koonyana bakaIsrayeli, bamkhuphele ngaphandle kweminquba lowo utshabhisileyo, bamxulube ngamatye. Benza oonyana bakaIsrayeli njengoko uYehova wambuyisela umthetho uMoses. Amen. Incwadi ekuthiwa yiLeviticus, isahluko samashumi amabini anesihlanu. Wathetha uYehova kuMoses entabeni yaseSinayi esithi, Thetha koonyana bakaIsrayeli uthi kubo, Xa nithe nafika kulo ilizwe endininika lona, ilizwe elo ke lophumla isabatha kuYehova, woyihlwayela iminyaka emithandathu intsimi yakho, usithene isidiliya sakho iminyaka emithandathu, uhlanganise ungeniselo lwaso, ke umnyaka wesixhenxe woba yisabatha yesabatha kulo ilizwe. Isabatha kuYehova. Uze ungayihlwayeli intsimi yakho, ungasitheni isidiliya sakho, ungawuvuni umilela wokuvuna kwakho, needilia zesidiliya sakho esingathenwanga uze ungazisiki. Woba ngumnyaka weSabatha kulo ilizwe. Isabatha yalo ilizwe yoba kukudla kuni, kuwe nakwisicaka sakho, nakwisicakakazi sakho, nakumqeshwa wakho, nakolundwendwe kuwe, nakophambukele kuwe, nakwiinkomo zakho, nakwiinyamakazi ezisezweni lakho, lonke ungeniselo lwalo loba kukudla. Uze uzibalele iisabatha ezisixhenxe zeminyaka, iminyaka esixhenxe ibe zizihlandlo ezisixhenxe, ize imihla yeesabatha ezisixhenxe zeminyaka ibe yiminyaka emashumi mane aneminyaka esithoba kuwe. Usihambise isigodlo sokumema ngenyanga yesixhenxe ngolweshumi enyangeni leyo, ngomhla wokuchamagusha, nosihambisa isigodlo ezweni lenu lonke. Umnyaka niwugcwalise, umnyaka wamashumi omahlanu, nivakalise inkululeko ezweni kubemi balo bonke. Woba nguwentlokoma kuni ukuba nibuyele elowo elifeni lakhe, nibuyele elowo emizalwaneni yakhe. Umnyaka woba nguwentlokoma kuni umnyaka wamashumi omahlanu ukuba ningahlwayeli, ningawuvuni umilele, ningasisiki isidiliya esingathenwanga. Ngokuba le ntlokoma yoba ngcwele kuni, noludla luvela entsimini ungeniselo lwayo, ngalo mnyaka wentlokoma nobuyela elowo elifeni lakhe. Xa nithe nathengisa ngento ethengisayo kummelwane wenu, naxa uthe wathenga esandleni sommelwane wakho, musani ukuba ndiyezelana. Wothenga wena kummelwane wakho ngokwenani leminyaka emva komnyaka wentlokoma, wothengisa yena kuwe ngokwenani leminyaka yongeniselo. Ngokobuninzi beminyaka wolandisa ixabiso layo, nangokobuncinane beminyaka wolinciphisa ixabiso layo, ngokuba ethengisa kuwe ngenani longeniselo. Ize ningaba ndezelani uze umoyike uThixo wakho, ngokuba ndinguYehova uThixo wenu. Ize niyenze imimiselo yam, niwagcine amasiko am, niwenze, nohlala kulo ilizwe nikholosile, ilizwe livelise iziqhamo zalo. Nidle, nihluthe, nihlale nikholosile kulo. Xa nithe sodla ntoni na ngomnyaka wesixhenxe, nanku singahlwayeli, singahlanganisi lungeniselo lwethu. Ndoyiwisela umthetho intsikelelo yam ibe kuni ngomnyaka wesithandathu, iluvelise ungeniselo lweminyaka emithathu. Nohlwayela ngomnyaka wesibhozo nidle amahasa kude kube ngumnyaka wesithoba, nodla amahasa lude lufike ungeniselo lwawo. Ilizwe ze kungathengiswa ngalo libhange, kuba ilizwe lelam, ngokuba ningabaphambukeli neendwendwe kum. Ezweni ke lonke lelifa lelenu, ilizwe noliholela intlawulelo. Xa athe umzalwana wakho wanzonza wathengisa ngento yelifa lakhe, makeze owalamana naye ofanele ukumkhulula, ayikhulule ngokuyihlawulela loo nto wathengisa ngayo umzalwane wakhe. Umntu xa angenabani wokumkhulula, sibe sinokufikelela isandla sakhe sifumane okulingene ukuzikhululela ngentlawulelo. Wobala iminyaka yokuthengisa kwakhe, abuyisele okugqithisileyo kuloo mntu wathengisa kuye, abuyele elifeni lakhe. Ukuba isandla sakhe asinakufumana okulingene ukubuyisela kuye loo nto wathengisa ngayo, yohlala esandleni salowo uyithengileyo kude kube ngumnyaka wentlokoma. Yophuma ngowentlokoma abuyele elifini lakhe. Umntu xa athe wathengisa ngendlu yokuhlala isemzini onodonga, yoba nokukhululwa ngentlawulelo ude uphele umnyaka wokuthengiswa kwawo. Yoba ziintsuku ezithile isenokukhululwa ngentlawulelo. Ukuba ithe ayakhululwa ngentlawulelo wada wazaliseka waphela umnyaka, yoqiniselwa kuphele indlu esemzini onodonga kulowo wayithengayo ezizukulwaneni zakhe, ayikuphuma ngomnyaka wentlokoma. Ke izindlu zemizana engayibingelwanga ngeendonga zobalelwa ekuthini ngamasimi alo ilizwe, zoba nokukhululwa ngentlawulelo zona ziphume ngomnyaka wentlokoma. Ke imizi yabalevi, izindlu zemizi yelifa labo, zoba nokukhululwa ngentlawulelo nanini kubalevi. Ethe yathengwa kubalevi indlu ekuthengiswe ngayo emzini welifa lakhe, yophuma ngomnyaka wentlokoma, ngokuba izindlu zemizi yabalevi zililifa labo phakathi koonyana bakaSirayeli. Ilizwe lendlelo lemizi yabo makungathengiswa ngalo, ngokuba lilifa elingunaphakade kubo. Xa athe umzalwane wakho wazonza isandla sakhe solukela kuwe, somomeleza aphile nawe engumphambukeli, elundwendwe kuwe, musa ukuthabatha nzala kuye nalwando lwemboleko, uze woyike uThixo wakho, aphile umzalwane wakho kuwe. Imali yakho uze ungamniki ngenxa yenzala, ungamniki ukudla kwakho ngenxa yolwando lwemboleko. NdinguYehova uThixo wenu, onikhuphileyo ezweni laseYiputa ukuze ndininike ilizwe lakwaKanani, ndibe nguThixo kuni. Xa athe umzalwana wakho wanzonza ekuwe, wazithengisa kuwe, uze ungamkhonzisi ngokukhonza kwekhobo, woba njengomqeshwa, njengolundwendwe kuwe, wokukhonza kude kube ngumnyaka wentlokoma, aphume kuwe enabantwana bakhe, abuyele emizalwaneni yakhe, abuyele elifini lekayise, ngokuba ngabakhonzi bam abo endibakhuphileyo ezweni laseYiputa. Makungathengiswa ngabo ngokuthengiswa kwekhoboka, uze ungamphathi ngokutyumzayo, uze woyike uThixo wakho. Ikhoboka lakho nekhobokazana lakho la akuwe, oba ngabasezintlangeni eziningqongileyo, nothenga kuzo ikhoboka nekhobokazana. Kanjalo koonyana babaziindwendwe kuni, abaphambukele kuni, nothenga kubo nasemizalwaneni yabo ekuni, abayizalele ezweni lenu, babe lilifa kuni, nobenza babe lilifa koonyana benu emva kwenu, ukuba babathabathe babe lilifa, nibakhonzise ngonaphakade. Ke bona abazalwane benu oonyana bakaSirayeli, mabangaphathani ngokutyumzayo xa sithe isandla somphambukeli nolundwendwe kuwe satyeba ekuwe. Umzalwane wakho wanzonza ekuye, wazithengisa kumphambukeli olundwendwe kuwe, nakumlibo womzalwana womphambukeli, woba nokukhululwa ngentlawulelo emva kokuzithengisa kwakhe. Omnye kubazalwana bakhe womkhulula ngentlawulelo, nokuba nguyisekazi, nokuba ngunyana kayisekazi, womkhulula ngentlawulelo, nokuba ngowenyama yenyama yakhe emizalwaneni yakhe. womkhulula ngentlawulelo, nokuba isandla sakhe sithe satyeba, wozikhulula ngokwakhe ngentlawulelo. Wobalelana nowamthengayo athabathele emnyakeni wokuthengiswa kwakhe kuye, ase emnyakeni wentlokoma, ithi imali yokuthengiswa kwakhe ime ngokwenani leminyaka abekuye ngokwemihla yomqeshwa. Ukuba isemininzi iminyaka, woyibuyisa kwimali yokuthengwa kwakhe ibe ngangayo intlawulelo yokukhululwa kwakhe. Ukuba kuthe kwasala iminyaka embalwa ukuze kube ngumnyaka wentlokoma, wobala ngokweminyaka yakhe abuyise intlawulelo yokukhululwa kwakhe. Woba njengomqeshwa umnyaka ngomnyaka kuye, aze angamphathi ngokutyumzayo emehlweni akho. Ukuba uthe akakhululwa ngentlawulelo ngabo abo, wophuma ngomnyaka wentlokoma yena enabantwana bakhe. Ngokuba kum oonyana bakaSirayeli ngabakhonzi, bangabakhonzi bam endibakhuphileyo ezweni laseYiputa. NdinguYehova uThixo wenu. Amen.